Shalom, shalom, ubwoko bw'Imana, bene data, abakristo bose, abakunda Yesu mwese, aho muri hose. Ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso, ntihagire ugutwara igisibo cawe. Jewe ngiye kuganira namwe nitwa Abel Mbonimpa. Uyu munsi tugiye kuganira ivy'amajambo y'imburi, Uhoraho yabwiye uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli. Ezekiyeli yarabwiwe amajambo yo kubwira abantu. Imana iramugira ngo ninaguha amajambo yo kubwira abantu hanyuma ntuyavuge amaraso yabo nzoyaguharura ko igihe botegwa n'inkota hanyuma ikabagangahura mugabo kubera yuko batashoboye kubwirwa batashoboye kuburirwa amaraso yabo yoguma kuri wa muntu kuko atababwiye. Ari kugihe gisagara cyo burigwa hanyuma inderetsi ikagenda igasemerera ikavuza inzamba kugira ngo abo muri ico gisagara bahunge canke bakiza amagara yabo muri ico gihe bashoye gukiza amagara yabo amaraso yabo ntiyo harugwa kuri yanderetsi ariko hamwe atobaburira amaraso y'abantu bo muri ico gisagara yo harugwa kuri yanderetsi. Ni muri iyo ntumbero rero bene data tugiye kuganira amajambo y'Imana avuga ivy'imburi yo kuburira abantu bose batuye ku isi na cyane cyane abantu barabakristo bakaba bariko barivanga n'iby'isi bakaba bari mu isubira nyuma. Turi mu gihe cy'isubira nyuma tugiye kubanza kugira ngo dusenge Imana hanyuma duce twinjira mu ijambo ry'Imana. Dusenge mu izina rya Yesu. Data ugororoka mwami w'abami kibirenge kizima ndaciye bugufi muri isaha no kuri no munota ndaje mwami Yesu Kristo nje Yesu kugira ngo unyuhagire umpumanure ndasavye mwami kugira ngo iri jambo ryawe turisangire na bene data umuntu wese ari bwumvira ijambo acashira ko maze data buja ashire mu ngiro ibisabwa urakoze nuhabwe icyubahiro izina ryawe ni ryubahwe mu izina rya twitangiye Yesu Kristo umwami wacu amen. Imburi yuhoraho gitabo cavugishwa n'Imana Ezekiyeli igihimba ca 33 umutwa w'amajambo uravuga ngo umuvugishwa n'Imana uko akwiye kuba imburi. Dusome twumve reka dusome duhereye ku murongo w'indwi dusome mu izina rya Yesu. Niko nawe mwana w'umuntu nagushizeho kubera ab'inzu ya Isirayeli inderetsi nuko wumve ijambo riva mu kanwa kanje ubanshikiririze imburi. Ninabarira umunyavyaha ntewe wa munyavyaha ntuzobura gupfa nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyavyaha ngo ave mu ngeso ziwe uwo munyavyaha zopfira mu bigabitanyo byiwe ariko amaraso yiwe ni wewe nzo yarondera ko yamara ni waburira umunyavyaha ivyo ingeso ziwe ngo ahindukire azivemwo nawe ntahindukire ngo azivemwo azopfira mu bigabitanyo byiwe ariko weho uzoba ukijije ubugingo bwawe. Mani habwe icubahiro jambo ry'Imana riri kuratwereka imburi. Mwene data abantu benshi uno munsi bamaze kuburirwa jambo ry'Imana rimaze kugaragaza neza yuko abantu benshi baburiwe ariko bica amatwi baciye umugani bavuga ngo inyanka kubwirwa yabwiwe nuko amaso atukura kandi ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuta. Mwene data iyo migani yose iratubwira yuko umuntu wese wanse guhanurwa azovunagurwa giturumbuka atagitabara igihe kizogera kubera yuko mwaburiwe mukica amatwi ntaco muzireguza. Hari abantu benshi bariko barakira incanco kugira ngo bishobore bikunde bakiza amagara yabo ngo bikunde baronke ya mapasiporo azoba hakurira indege nagira ngo mpanure abakozi b'Imana bariko barahababukira iby'isi ariko ndagira ngo ndakugira yuko indege mu kirere zizohagarara wibaza yuko baguhaye tike kugira ngo urire indege ariko indege zigiye guhagarara imiduga izohagarara kandi ndagira ngo ndakugire ko n'amafaranga nayo azohagarara ubutunzi buzohagarara imali zizohagarara abishimira ubushobozi bwo mu isi byose bigiye guhagarara abahora birata ibyubahiro byo mu madini bigiye guhagarara, abahora birata ubwiza bigiye guhagarara, kuko ntibazoronka naho baza kwiratira ubwo bwiza, kandi ntaho bazoronka baza kwiratira ibyirato byabo, kubera yuko isi igiye gusigara ari ubweranyange. Ijambo ry'Imana ravuga ngo imisozi n'uturambi bizoringanizwa, ibigoramye bizogororoka, inzira z'ubukiru zose zizosenwa. Bishatse kuvuga yuko abahambaye n'abakomeye bose bagiye gucishwa bugufi, abigize gakomeye bose bagiye kuringanira, imisozi n'uturambi bizoringanizwa. Mwene data akunda, wumve wumvire, ntuhababukire iby'amaronko, ntuhababukire iby'amapasiporo ngo bikunde wihumanye, ngo bikunde wiyonone, hanyuma usigara wicuza utagisubira kwigarura, kuko kazoba kamaze kuba. Abantu benshi nagira ngo mburira abantu benshi bakiriye izo ncanco z'inshinge, nagira ngo ubwire ndakubaze unyishure nk'ubu wo kugira bati mwaramaze kwihumanya, mwaramaze kwishamwa ibintu bitagira umutwe n'amaguru, mwaramaze kwishamwa igikoko iyo kigeze indani gisha ciganzira umubiri kikiganzira umutima kikaba ari cyo gikontrola umuntu kigakorana na za satellite, igihe kimwe nibamara kuzungurutsa uzosanga biriko birazunguruka. Mwene data wocu ukora iki, wocu ukora iki? Ko ari ikintu kidahanagurika, ko ari ibintu udashobora kuzodesida umunsi umwe ati ngira ngende bakureyo, ntibazokurayo ibyo bashize barashizeyo. Warakiriye, warakiriye, abakiriye mwese mwumve neza mubitahure, ariko nagira ngo uvugane n'umuntu atararuha agwiteza. Bene data, ancane cyane abantu bari mu bihugu bimaze gukora isekeza ryo kwicancisha, n'abakiriko baravyicancisha, nagira ngo mburire umuntu ataravyiteza agabe, abanza harure, abanza asezerane, asezerane n'urupfu, nimba yoshora gusezerana n'urupfu, mbega wosezerana na corona, nimba wosezerana na corona, mbega iyo corona witeze kwizo kujana hehe, ngo witeze yuko bazoguha indege bakaguha identity cyangwa passport izogwa ku voyage. Ariko ndagira ndakugira yuko n'indege mu kirere zizohagarara, n'isi n'ubutunzi bwose byo mu isi bigiye guhagarara, n'amaronko n'ibindi byose byo mu isi bigiye guhagarara. Abantu benshi bagiye kumaramara kuko bazosanga birukiye umuyaga, batambiye ubusa, birutse inyuma y'ibishira y'ibiyoka, kuko byose bigiye guhinduka bicika ubusa. Mani habwe icyubahiro, iyi ni mburi uri kurabwirwa mwene data, kugira ngo banze suzume urabe iri kuraja ni uri kurava, urabe iri kurasinyira iri kuremeza, banze suzume urabe yuko iri kuremeza ari byo, banze suzume, banze bazimana wumve icyo Imana ivuga, hanyuma niba mara kumva icyo Imana ivuga uheze umenye yuko usezeranye n'Imana. Ariko niba wigiye gusezerana na corona umenye kujye gusezerana na corona, kuko hari Imana imwe, nta mana zibiri ziriho. Yesu Kristo aravuze ngo umuntu niyagira ukwizera ashobora gutuma umusozi uri imbere yiwe ushinguka mu izina rya Yesu. Ariko abandi bantu benshi nabo bavuze bati ni ngombwa tumvira abategetsi, abategetsi bavuze bati nuko kwishyiramo ibintu mu maraso biduhumanya bitwonona, ati ni ngombwa tubyemeze, ati nubwo babagendera mu kinyoma, ati kizima bo barabategetsi babivuze. Ariko ndagira nkubwira yuko Danieli yarahakanye, ariko ntabwo yaracumuye. Shadraka na Meshaki na Abedenego barahakanye, ariko ntabwo bacumuye. Ndagira nkubwira yuko ugomba guta icyaha, n'icyitwa icyaha, n'ikimeze nk'icyaha, n'igisa nacyo byose ugata, kuko izo nshinge ziriko zirakuramo abantu kwizera, zirimo ziratuma abantu bibishira ku masike kuri identity yabo y'imbere mu muntu, ugasanga uko umuntu yasasi kwa gisa, uko umuntu yarameze si kwa kimeze, uko mwishira ku izo masike ku mazuru no ku maso no ku munwa, niko mu byishiramwe hari indani, kuko ibyo bashiramwe bica bibahindura. Ari naco gituma umunsi Imana yaje kubagendera kugira ngo gusuzume ikurabe, igasanga warahindutse, none izokuca yibaza ko wahindutse wagiye hehe. Muri ko murazimira, nimugaruke, nimuhindukire, nimuze dufata ya mbere yo gushingira intahe Yesu, nimuze dufata ya mbere yo kwaturira imbere y'Imana, tubwira abantu tubaburire, hanyuma rero abantu bakizwe, abantu bihane. Ku murongo w'icyenda, yamara ni waburira umunyabyaha iby'ingeso ziwe ngo abihindukire, ngo ahindukire azivemwo, nawe ntahindukire ngo azivemwo, azopfira mu bigabitanyo byiwe, ariko weho uzoba ukijije ubugingo bwawe. nagira ngo mbwire abantu benshi abari za Quebec abari za muri Canada Quebec Canada mubarungikire ubutumwa bwiza abo muri America mubarungikire ubutumwa bwiza abo muri Europe muri Australia mubarungikire abagenzi wose mubahe mubabwire muti imbere yuko usezerana na corona banza urabe icyo imburi yo muri Ezekiel 33 icyo hariko haravuga banza usezerane n'Imana imbere yuko usezerana na corona imbere yuko usezerana na coronavirus ugo ruvagise bariko ragushira ko banza wumve yuko uri kurasezerana yuko uri muri tandukanya n'ijuru ushatse kwifatanya n'ukuzimu ushatse kwifatanya n'ibyo utazi bituruka kuko ibyo bari ngo baragushiramo ese ni Imana yategetse yuko abo muri iki gihe cy'ikinjana cya 2021 ariko bazabikora bakaza barashinga amatariki ngo itariki ya mbere igeze ngo nukwikingiza ngo umukwezi guheze ngo nukwikingiza ngo ubundi tuzohera kubasaza ngo abasaza bahejeje hanyuma ngo bakuze ngo abakuze hanyuma ngo abana byose bikagendera ku matariki ugasanga bariko baragenda babipanga babitekenika boroganiza ama date speciale bashinga amarandevu ariko ndagira ngubwire yuko mbega urupfu rurasezerana mbega ibitero by'urupfu mbega ikiza kirasezerana nagira kiza gifatanye re kigafata giturumbuka ariko bobo babishingira amatariki bakabigenera none ivyo bintu barinda kugenera banze suzume urabe hanyuma uhagarare muco wizeye ariko harabandi bariko baratinya ngo ninahirahira ngo sindaguiteze ngo sinza wankinchuri indege ngo sinza wankitembereye ngo ibihugu byiduruka mu ndo champeba ngo sinza wangishoboye gukora ama business ngo kwa kundi nahora mfata ibihugu nkagenda handi bizabipfuye mwene data wibuke cyo ijambo ry'Imana rivuga mu byahicuro Yohana yuko kizotegeka abantu bose wa kwisi kwishira ku kimenyetso cha gikoko mu ruhanga canye ku kiganza kandi ko tawuzo kwemererwa kugira icashora canki cagura atariko cha kimenyetso nico gitigira icizina ryacu ariyo majana 666 none niba amara kubishinga witeze ko bazobishinga ryari nagira ngo ugomba kuba maso ukitegura kamenya ko ikintu kiguhigira ubugingo kiba kiguteye ikiguhiga kigufatira ku magara abantu benshi batanguye guhinda gashitsi kubera ubwoba ariko ndagira ngo ubwire yuko muri Kristo nta gutinya abari muri Kristo Yesu babambanya kamere mereka kivyo mwisi n'ivyo gahahamiye nuko rero mwene data umenye yuko imburi kwiraza ku murongo w'icumi nuko rero mwana w'umuntu uburira b'inzu ya Isirayeli uti musigaye muvuga muti bicumuro byacu n'ivyaha byacu biri ku mitwa yacu kandi duhondobereye muri byo none twashobora dute kubaho muntu wamaze kwiteza urushinge woshobora gutegurwikuramwo kuko incuri imwe gusa bamaze kurugutera ntabwo uzoshobora guhindura wewe wamaze kurutego warutewe kandi wewe nta bundi buryo kugeza kugwiyoza no kugwiyuhagira ariko utaraguteza niwe ndiko ndabwira kugira ngo umenye neza yuko ikintu kikugiye mu maraso umenye kudashora kucoza cyane kugihanagura ku murongo wa 11 ubabwira uti ndahiye ukubaho kwanje niko umwami uharahagize simpimbarwa nuko umunyabyahapfa ariko atari uko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho enda ni muhindukire mugaruke muve mu ngeso za nyumbi niki gituma mugomba gupfa yemwe abinzu ya Isirayeli niki gituma mugomba gupfa yemwe bantu b'Imana bene data niki gituma mugomba gupfa nimuhindukire mwayo gupfa nimuhindukire muze kwa Yesu Kristo arabarondera Yesu arabipfuza nimureke kuyanduza nimureke kuyonona nimureke kwisuka kw'ibyo bintu ivyo bintu muriko muri isuka ko biko bizobahindukirira bizobakorera ikibi nimuhindukire bene data era bica murongo wa 12 uri kuravuga haravuga ngo nuko rero mwana w'umuntu barira abubwoko bwanyu utubugororotsi kumugororotsi ntibuzomukiza ku munsi w'ibicumuro byiwe n'ivyaha by'umunyavyaha ntibizomwicisha ku munsi azohindukira akava mu vyaha byiwe haleluya yamara umugororotsi ntazoshobora kubeshwaho nabwo ku munsi azocumurako mwene data waba pastori uvuga uti niwoheba itike niwoheba passport kubera ugiye kuri indege waba umukristo waba uwari we wese waba umukozi w'Imana waba umuntu ushaka gukora ima business ndagira nkubwire yuko umunsi umuzora mukuvuye mu bugororotsi bwawe bya bikogwa byawe aho ukora kera ntibizogaruka kugushingira intahe kandi n'umunyabyaha umunsi yahindukiye akava mu byaha byiwe uwo munsi nyene azoca yandikwa amazina yiwe mu gitabo cy'ugingo rero ndagira nkubwire umuntu mu Kristo wese umuntu wese harahiri umuntu wese ariko arumvira imburi ariko arumva iri jambo harahiri umuntu wese agiye gushira mu ngira amajambo harahiri umuntu wese agiye kwirinda no kugaba no kuba maso turiko turararikirwa kuba maso no kugaba turiko turararikirwa kwitegura kugira ngo twitegurire gusanganira umwami wacu Yesu Kristo umva iki jambo ry'Imana ariko ratubwira hano mwene data wewe wakiriye ayo majambo ucugenda kuyabwira abandi abandi nabo bayabwira abandi mubwira abantu benshi ehera aba majambo cyari ko ravuga ku murongo wa gatatu haravuga ngo uyo yobo ni nkotije iteye igihugu akavuza inzamba ngo aburira abantu nuko uwo kumva ijwi ry'inzamba wese agakina kumburi inkoti kaza ikamugahura amaraso yiwe azoba ku mutwe wiwe ubwiwe yumvise ijwi ry'inzamba ariko yakinye kumburi amaraso yiwe azoba kuriwe ariko yaba yarumviye imburi yokijije amagara yiwe haleluya ariko yonderetsi niyabona inkotije ntivuze inzamba abantu ngo baburirwe inkoti kaza ikagira uwo igahura muri bo uwo azoba agahuriwe mu bigabitanyo byiwe ariko amaraso yiwe nzo yarondera kuri yonderetsi mwene data uri kurumvira ijambo ry'Imana uri nderetsi kuko uri muri grupe yitwa abamaso iba amaso ni grupe y'inderetsi twashiriweho kuba inderetsi muri inderetsi amaso yawe wayahare wayahereye kugira ngo ubinderetsi tangura kuburira abantu ubabwire yuko abantu benshi bari ko bari yonona bari ko baronona ingeso zabo twibuke yuko abo mu gihe cyo kuri Noa bononye ingeso zawo bica bituma Imana ibarandura irabakuraho kubera yuko bari bononye ingeso zabo kuko bari bemereye yuko bya bigatanya biza kubanduza birabonona bihitana umuco wa kimuntu birawukuraho bica bizana umuco w'ibivyagwa aribo ba daimoni aribo bana bibigatanya isironekara Imana irashabura Imana irarakara iravuga iti abantu naremye bose kwisi nzobamara ariko no wawe uhoraho aramushima mwene data yumvira iyo Nowa nawe yaza gucumura uno munsi nta numwe bakiriho uno munsi abantu barahonye uno munsi nta na hamwe hobonetse kiramwa muntu ariko noneho kubera yuko Nowa yumviye n'umuryango wiwe barashoboye kurokoka maze natwe uno munsi turiho dukomoka mu ruvyaro rwa Nowa mwene data Imana iraguziga Imana irakwize iraguharura mu bantu bayo wowe uri muri grupe bamaso Imana iragomba kuguharura mu bo yatoranije wowe uri muri grupe bamaso Imana iragomba kugira inderetsi genda twara iyi mburi uburira abantu ubabwire yuko Imana ntigomba kuhara umunyabyaha hapfa Imana igomba yuko abantu bakizwa abantu bari ko bari humanya bisuka mwivyo batazi Imana ntinezerewe Imana ntirikwira nezererwa n'ivyo bari ko barakora n'ivyiza yuko dusemerera tuburira abantu abatarakora ivyo bintu ntibabikore ahubwo nibizere Yesu Kristo no kwizigirwa kandi n'ukuri nimureke kwihumanya ndagira nkubwire yuko uwo guha igikogwa cyo guhanagura urushinge baguteye wewe ubwawe ntavyo wokwishoboza naho wogenda mu buhinga naho wogenda kubaza muri abo laboratoire ngo basaba ati jewe narihenze nasanze niteje urushinge ntashaka none ndasaba muri nkuremwo ntarwo bo gushikuramwo kubera yuko ni ibintu bitoroshe nisha gituma mureke gukinisha urupfu mureke gukinisha urupfu mwene data ntukine kubugingo urupfu rwo kujana wewe wa munyabyaha uzoranduka gusa ni wagumukora uko ni wagumumeza utyo ntukine kubugingo urupfu ruri hafi hindukira cyubwenge bamaso iwi kangure reka kuzimira reka kuzimagirika mwene data bamaso ni witegure iri ni jambo ry'Imana lirikora kuburira jambo ry'Imana liratwereka neza rirabisigura neza yuko hagiye kuza amategeko akomeye ayo mategeko isi yaramaze kuburirwa nta muntu numwe atabizi mwese murabizi amajambo y'Imana wavugishwa n'Imana intumwa Yohana arabihishurirwa arabwirwa ngo ku murongo igihimba byahishuriye Yohana 13 ku murongo wa 16 aravuga ngo kigera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abitegembya n'abagurano bashirwa ku kimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyanye mu ruhanga kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura cyangwa icashora atari ufise ice kimenyetso nica zina rya ca gikoko cyangwa igitigiri cy'izina ryacu mwene data iryo jwi ryararanguruwe ubwo butumwa bwaherekera buvugwa naci ubwenge bavuga aya majambo naci ubwenge nsoma iki gitabo nkawumva ndahinda gashitsi ntagira ubwoba ubwo babukantera ndiko ndasoma amajambo twaribaza tuti mbega ibi bintu kuri ubu ni abazoba bari muri ico gihe baragowe mbega bizogenda gute twakuze tugugumwa duhinda gashitsi tufise ubwoba none heraba bitanguye kuza abantu batanguye kuvyemera atanu ubwo bira atanu itegeko riraza baratanguye kuvyinjiramwo abandi nabo baravuga bati bati sivyo ndagira nkubwire ko amategeko ariko araza najya ngo mbabwire ngo mube maso wirinde ibintu bikwinjiramwo wirinde ibintu biza nkitegeko nubwo ugo rucanco rutoba arayo 636 ariko wirinde ikintu kiza nkitegeko ku nguvu wirinde ikintu kiza nibimenyetso byo kugira ngo imbere yuko wirinde imbere yuko utembera urinda guhabwa passport urinda guhabwa inimero urinda guhabwa ikimenyetso ibi bintu birinda gutuma abantu barinda kwizibiranya mu maso ibi bintu birinda gutuma abantu ejo bundi mu minsi atawuzoja mu ishuri adafise ugo rushinge atawuzoja mu ndege adafise ugo rushinge atawuzoja kugira icashora cyangwa icagura adafise ugo rushinge atiteje ugo rushinge ibyo bintu waho wabisobanura mu iki wovuga iki waho wabisobanura gute ntabwo umva yuko ari inzira mbi inzira yo kwihumanya no kuyonona nimukanguke nimuye maso nimuze duhaguruke dusenge Imana nimuze duhaguruke dutabaze Imana iduhe inkomezi Imana iduhe imbaraga Imana iduhe ububasha Imana iduhe gusenga kugira ngo twitandukanye n'icaha twoye gutinya mwibuke ko umukristo adakwiye gutinya namba nta kintu kwe gutinya munsi y'izuba ntukwiye gutinya abica umubiri ntukwiye gutinya abagutera ubwoba nuko yagutinya abagusuka mu bintu utazi yo bivuye nivyo kujya rivyo kujya ntiwopfa kurya utazi yo bivuye ubanza kubisengera none ko muri ko murakira ivyo muzi byakozwe nabande muzi wabikoreye iki bene data mucugenge mube maso mwikangure iyi ni mburi iri kwiraza abazo kumvira ijambo bose bakabirenga ko ndagira ngo tugaruke muri amajambo Ezekiyeli yabwiwe Ezekiyeli mu gihimba cha 33 umurongo wa 5 haravuze ngo yumvise ijwi ry'inzamba ariko yakinye kumburi amaraso yiwe azoba kuriwe ariko yaba yarumviye imburi yokijije amagara yiwe mwene data warumvise iyi mburi rero igisigaye nahawe nta muntu azoza kwirirwa arinda kugufata amaboko warumvise igihe cyiza twahawe cyo gutegura ubugingo n'ikinyene kandi umwanya n'uyu kandi byose ntivyatanguye kubana byatanguriye ku bantu bakuze abana baraherukirwa abana basukwa mu kaga n'abavyeyi mwene data murakuna abana bariko barahohoterwa rero uno munsi nimuze duhaguruke tuvugire abana bato bagiye gutegwa izo nshinge bagiye gusukwa mu izo nshinge batazi ari byo bakazokura batazi ibyo bashizwemo mwene data ntabwo ari byiza kubona umwana agiye kuza yisukamo ibintu asukamo ibintu akazokura sanga yaramaze kononekara atazi ibyo bamushize ko ibi bintu byose nimuze duhaguruke maze dusemerere ndababajwe no kubona hari abantu benshi basinziriye kandi bari bashoboye kuvuga ndababajwe no kubona abantu bahisemo kunuma kandi jambo ry'Imana rivuga ngo inderetsi igomba kuvuga none kuri inderetsi ka wanumye ushaka Imana zo guharure kwa maraso yaba abantu ni byiza musemerere kugira ngo muburire inzoya muburire abana bato muburire abakivuka bagiye gutegwa izo nshinge batazi ibyo ari byo bakazokurira mu kaga bakazokurira muri ibi byago ibakazosanga baramaze guhindagurwa imibiri yabo yaramaze gusuka mu coronavirus ariyo bamaze basigaye bafise imitima ibiri bagenda bari bameze nk'ibi byagwa kandi bari abantu b'Imana ariko noneho bazosanga bakuranye umutima urimo imitima ibiri umutima w'umuntu n'umutima wa coronavirus mwene data nimuce ubwenge mube maso musemerere mwiyamirize nimba ufise umwana ntuzukunde ko yakirwa rucanco nawe ubwawe ntuze umute mu kaga nguze kugwakira urakura hasi uhakane uyamirize mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yiteguye kudutabara, Yesu yiteguye kudukiza, kandi nubwo atodukiza icyo cyago ntawo kwisukamwo ubwo buhumane muri ayo maraso mu mubiri wiwe. Ibyo byose ni ukubyiyamiriza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. None rero mwene data ndakurarikiye iri jambo ry'Imana, ndakurarikiye kubera amaso ubugingo, ubere maso ubugingo bwawe, maze iri jambo ry'Imana rikubere imburi, rikubere ubuhanuzi. Yesu akugirira neza. Reka duce bugufi hanyuma dusenge Imana. Data ugororoka, ndagushimiye mwami yuko ari wewe wavuze ati nimugende muje mu bihugu byose mubwira abarimwe bose ubutumwa bwiza, kandi abemera bazokizwa, ariko utazokwemera azotsindwa n'urubanza. Ndakweretse iri jambo ryawe n'umuntu wese amaze kuryumva. Ndasengeye abantu bose na cyane cyane abantu bafise amatwi. Mwami Yesu ndasabye kugira ngo ari wese yumve atahure, maze iyi mburi ayigende ko ayumvire abishyire mu ngiro. Yesu uhe ku benshi kugaba no kuba maso. Ndasengeye abo muri gurupe b'amaso ubahe kwikangura. Mwami ndasengeye abantu benshi, ndasengeye abapastori benshi bahisemo kwakira izi nkingo kandi bazi neza yuko ari kinyume binyuranye n'iki jambo ry'Imana rivuga. Barasomye ibyahishuriwe Yohana, barasomye amajambo y'imburi, ariko noneho bamaze gutangura kuja imbere y'abandi, gutangura gutinya, bagatinya abantu, bagatinya urupfu, kandi barabwiwe amajambo y'Imana yuko kizira gutinya abantu, kirazira gutinya, tugomba gutinya. Iheza kwica umubiri igahindukira gakorekereza n'ubugingo muri Gehenomu, ariko abantu bona abantu kuko niyo bo kwica umubiri nta bubasha bafise bwo kwica ubugingo ngo babukoneze muri Gehenomu. Ndagushima iri jambo riburira aba bantu, riburira umuntu wese. Yesu riburira abantu maze bahindukire, hanyuma mwami bahitemo kwikorera umusaraba maze bakurikira umwami Yesu. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Hindukize abantu benshi bagaruke baze kuri wewe, wariwe wese yikorera umusaraba wawe maze gukurikire mwami. Urakoze, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nanjye nciye bugufi mwami, ndakwihaye ngungirire imbabazi, ngirire ikigongwe, umbere itaro, umbere urumuri, umbere umurinzi, umbere byose. Ndakwihaye, izina ryawe rishimagizwe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, niho ndabisabye. Amen.